The last letter is to Saga Zanele. Uthi umntana la usimanga. Manje ningazwa yini?
Abangani phela nosimanga.
Eh nathi besazi kanjalo.
Ngixolisa. Ingakho bengifuna ufunde uyesikolweni. Kodwa manje sasazi ukuthi ngiyini kuwe.
Ithini? 7 B's first book before boys, first boys make babies.
Exactly. Yabo, you chose not to listen to me.